Call you up in the morning and say you're just so emotional, 'cause I'm up for some more, yeah. It's the touch of your skin that got me catching the feelings, and it's made me believe it.
Da 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 da